morning. It's a beautiful Sunday. We're here at Botanic Garden to do a photo shoot for a movie. It's Thembiso Sikamama, so I'm just giving them a touch-up to get ready to do the photo shoot. Here we go.
Oh, I'm on top of the world. Baby, I'm on top of the world. Easy, Jamulo. Put on to my club and jaga dule. Easy, Jamulo. I'm feeling high, I'm on my zone. Easy, Jamulo.
Bring it down now.
Ngunothile isibongo ngwakachili ngidlala indawo kamantulu kwisithembiso sikamama. Iphoto shoot, yeah, it went well. Bekumnandi kakhulu. Si experience nje izinto eziningi. Siya enjoy kumnandi kakhulu and le movie izokhuma soon. Ngiyanicela, ngicela niyibuke ngeke nize nisole.
Sanibonani, uchwepheshe lo wakakhumana. Lapha kwisithembiso sikamama ngubaba uMkhize. Ngicabanga ukuthi laphayana kunesifundo esiningi kakhulu. Ikakhulukazi esimeni senhlalo esiphila phansi kwayo.
Angibingelele. Igama lami nguMuzwe Ndoda wakaNdlada. Ngikhule bengibiza ngomabhekedwane. Kodwa ke kumanje kune-character engiyebe engiyidlalayo kule movie ethi isithembiso sikamama.
Sanibonani, igama lami ngu-Olwethu Kakhumalo, abanye bangazi njengonoma lwemfundo uMbongi Mantungwa. Ngineminyaka ewu-18, ngifunda eGugulu Abasha, ngenza u-grade 12 manje. Isithembiso sikamama imovie ezophuma kungekudala esemele nilindele manje. Eyabhalwa yimina, unoma lwemfundo, eyadirectwa yimina futhi ngilekelelana na nomalume be-Walking Entertainment, Busy Bee Media. Saphinde sathola nosizo ku-Black is Gold, makeup artist yethu. Saphinde sathola nosizo futhi sa-sponsorisha ngekipa i-Blackish. Njengoba nibona nje sikufuthe shuthi. Yesithembiso sikamama, yonke into ready, omantuli bayashutha, babomdala bayashutha. Sabaweli nje ukuthi iphume, ngiyazi nami ngilangazelele guys, so nje. Ukubhala kwami movie, it was during i-COVID-19, I had to do something ngokubhala kwami ngumbhali. Kahle ngale movie le ngithi, ngiqinisekisa ukuthi amazwi omzali ayohlezele ukukhanya empilweni yomuntu. Ngisho ngathiwa izinto obhekana nazo zinzima kangakanani. So ngale movie le ngibuyisa ithemba kwasebe lilahlile. Ngilaze lafa elikaMthaniya Sibhekile, nithule nithi ngilifa elikaPhunga noMageba. Ngiyazi ukuthi uma ngingavuka isithulo isikandaba kuse nje kungasuke sinamathambo esidumbu. Mina ngibuza umbuzo wodwa, sewashonaphi lo waZulu wawugabe ngo uyadela wena usulapha? Yeah,
just 2 seconds. All right, beautiful stuff.
Thank you.
Cut.